It's how I happy there. Magano kachi simtebera. Bino bya ncaaca. Oba kano kaki kano sikategeera. Tebampeereddeemu bwata. Ebinyeebwa mbikozesa eki? Obuntu bw'ensujju. Anyway, happy day.